Kangela islope somca odlula kwezindawo 7 minus 1 kunye no minus 3 minus 1. Ezi ke sibizwa ngokuba zi-ordered pairs kodwa ngamanye amazwe zi-coordinates. Londo ithetha nje ukuba ngamanani abekwe ngokufanelekileyo afumaneka kumca othile. Masijonge ke kulo mzobo wethu ulula ukuba lo mca uzoba njani. I-point yethu yokuqala ngu-7 minus 1. Sibala ukusukela kwi-origin, sibheke ngasekunene kayi-7. Osogqiba kwethu sehle kanye kwi-y-axis, sibale u-minus 1 wethu, sibeke ichokoza lethu. Ogqiba kwethu sicacise ke bale point kwi-point 7 minus 1. Senza ke ngokufanayo xa sikhangela le point yesibini, yona ke ngu-minus 3 minus 1. Loo nto ithetha ukuba asizubheka ngasekunene, sizobheka ngasekhohlo kathathu kuba u-3 wethu uyarhoxa. Ngokufanayo ke u-minus 1 wethu ngu-y wethu nalapho. Njengokuba ke sesiwabekile amachokoza ethu, into esizoyenza ngoku sizowadibanisa njengomgca omengqo. Into esizoyiqaphela ngalo mgca ngoba uthe tyaba. Loo nto ke ibalulekile. Umbuzo ke uyabuza ukuba islope salo mgca sithini kanye kanye. Kufuneka sikhumbule ukuba yintoni kanye kanye islope. Islope yinto esicaciselayo ukuba ukunyuka kwawo kukangakanani na umgca wethu. Ngamanye amazwi urise over run. Enye indlela yoyithetha sithi ithini i-change in y over i-change in x. Ngamanye amazwi sinyuka kangakanani kwi-y-axis, sibheke ecaleni kangakanani kwi-x-axis xa sisuka kwi-point ethile kulo mgca siye kwenye i-point kwakulo mgca. I-change in y over change in x ngamanye amaxesha kubhalwa nje u-m othetha ke phofu into enye. Xa sesiyicacisa ke uba ithini lo change in y over change in x ngu-y2 minus y1 over x2 minus x1. Kodwa zonke ezi ndlela zindlela zochaza okanye zobala ukuba umgca ukunyuka kwawo ukangakanani na. Indlela mhlawumbi yoyicinga yeyokuba sithi urise xa emkhulu kakhulu kunorun. Ngamanye amazwi unyuka kakhulu kunoba ubheka ecaleni. Loo nto ifana naxa kuthethwa ngento yoba umntu unyuka iqhina. Indlela enyuka kakhulu kuba kukunyuka eyona nto eyenzekayo ngaphezu kokubheka emacaleni. Kulo meko ke islope sikhulu. Masijonge ke apha. Sizoqala ku-minus 3 minus 1. Sizobala islope salo mgca wethu. Kuba ke siqala ku-minus 3 minus 1 sizobala u-x uba utshintsha kangakanani na. Sijonge ke sithi u-minus 3 ukusukela ku-minus 3 ukuya ku-7. Sihamba kayi-10. Loo nto ke isixelela kuba i-change in x yethu ngu-10. Siyaqaphela ke ngoku ukuba sihambe kakhulu apha ku-x, sijonge ke ngoku ukuhamba kwethu apha ku-y kukangakanani na. Kwi-point yethu yokuqala, u-y wethu ngu-minus 1, nakweyesibini ngu-minus 1. Loo nto ke iyasicacisela ukuba u-y akatshintshanga. Ithi ke ngoku i-change in y yethu 0. Ngoko ke siyaqaphela ukuba xa sesibala islope somgca wethu, sizokwenza njengesiqhelo sithi rise over run. U-run wethu ku-10 kuba u-x uye wanyuka ngo-10. Kodwa u-rise wethu ngu-0. Ngamanye amazwi i-change in y yethu iye yangu-0 kuba kaloku u-y akhange atshintshe. Loo nto ke ithi islope sethu ngu-0 over 10, loo nto ke esinika u-0. Iyavakala ke le nto xa soyicinga kuba lo mgca awunyuki awehli, ume nje ngqo uthe tyaba. Ke ngoku iyavakala into yoba islope sethu sibe ngu-0. Ngoko ke singaphinde siyijonge mhlawumbi nangenye indlela siguqule indawo esiqale kuyo nesigqibelise kuyo. Loo nto ihleli izosinika impendulo eyi-1 kuba if sihleli kwakulo mgca umnye, kunyanzelekile islope sifane kuba sisajonge lo mgca umnye. Akho nto izotshintsha. Ngoko ke sizoqala ngo-7 minus 1 ngoku. Silandelise ke ngu-minus 3 minus 1. Le nto nje izokwenza umahluko apha kwinani ngaphantsi. Masiqaphele. U-7 uzoba ngu-x1 wethu. U-minus 1 ibe ngu-y1 wethu. U-minus 3 ibe ngu-x2. u-minus 1 abe ngu-y2. Sizosebenzisa ke ngoku lo change in y over change in x xa sesiyibhala phansi. Siyibale ke ngokuthi u-y2 ongu-minus 1 minus u-y1 naye ongu-minus 1 over minus 3 lowo ke ngu-x2 minus u-7 lowo ke ngu-x1. Loo nto ke iyawusinika u-minus 1 minus minus 1. Usinika u-minus 1 plus 1 kuba u-minus no-minus xa bephinda phindiwe basinika i-positive. Loo nto ke ngu-minus 1 plus 1 over u-minus 3 minus 7 usinika u-minus 10. U-minus 1 plus 1 ke ngu-0. U-minus 10 ashiyeke engu-minus 10. Siyaphinda siyaqaphela ke ngoku kuba islope sethu sisengu-0. Sizibuze ke ngoku ukuba kutheni u-10 apha erhoxa kodwa kulaa mzekelo wethu wokuqala ebelinani eliqhubayo. Kodwa ke loo nto singayicacisa ngokuba sitshintshe indlela ebesihamba. Qala siya saqala ku-minus 3 minus 1 saya ku-7 minus 1. Kodwa ke ngoku kulo mzekelo wesibini siqale kwelinye icala. Loo nto ke iyayenza ukuba inani lethu lirhoxe i-change in x yethu. Kuba ke khumbula besibheka ngasekhohlo endaweni yokuba sibheka ngasekunene. Loo nto ke iyasicacisela ukuba slope sisifumana kanjani.